selector. Napetoa hizo nguo ma chuchu zako, narupeka ukina mama icho kitako. Nelamba sumu, nelambisha sumu, nelamba sumu, sumu, sumu. Mane yuko kupande. African girl mwaga ya mishanga, kukuruka ruka kote kwa kitanda. Namba damu yangu najipige panga, nishara tosha kwamba na kupenda. Baby I love you.
Okay.